Right. Okay, you're right here. Sikhona ke impucuzeko la ngempela ke iduma khona. Uyabona nje ngemva kwami, uyabona nangaphambili. Uyazo futhi nase stage ukuthi ke kwenzakalani ke. Engimnaye ke la uMusa umfaka skhosana. Lo simazi kakhulu lapha na ku uJumbo. Osuke edlala wona ka mapiano, osuke enza yona lezi zinto zakhona ezenza ukuthi ke wena unyakaze ngale ngemumva. Musa mfowethu, angikunika ithuba kunomcimbi kazi omkhulu kakhulu oneyinkumbi zabantu abasuke endaweni ezahlukahlukene mfowethu.
Mfuthi inkomose ngiyakubingelela bese ngibingelela nababukeli Mashelas TV igama lami ngumusa wakwesikhosana the prophet of sounds indoda ye prophetic sounds ngiyakubingelela mfowethu
ufikile ugalelekile siyakubona usebenza lapha neke no uJumbo siyakubona usebenza no Khuzane siyakubona usebenza no Dumkokstad siyakubona usebenza nabantu abaningi mfowethu ufike wenza umehluko kuma skandi wajabulisa abantu abaningi siyazi ukuthi abantu bakuthakasela ke ngendlela isimangaliso abanye mhlamba bakwazi ngenxa ukuthi ungemumva mhlamba ngomsebenzi wakho emsebenzini wakho omkhulu kakhulu esiwazi ukuthi usebenza namaciko amaningi mhlambe kuwena kukhona nesingakulindela ngoba ikhona i-album osuyikhiphile uwena uqobo lakho
mfowethu abangakulindela kakhulukazi njengoba usushilo nje ukuthi ngisebenza nama-artist amaningi kakhulu aye anginikeza ke ithuba lokuthi ngintshontshe lapha ey'ngomeni zabo ngikhiphe i-album yami yama-instrumental so njengoba ushilo ukuthi ngisebenza noKhuzani ikhona iy'ngoma zakhuzane ezikwi-album yami yama instrumental njengoba sibe beza abantu kukhala ikeyboard lapha emva kaJumbo full time ngekuJumbo so naye uthi angihlephule lapha ey'ngomeni zakhe ngi-ede ngapha kwi-album yami
mkhulu kakhulu umsebenzi sibonge kakhulu mfowethu muhle umsebenzi wakho sithi kwande sikhuluma ke noMusa umfaka skhosana sithi ke phambili ngiyamaciko phambili
siyabonga mfowethu kakhulu siyajabula nokubona impucuzeko icelebrate u 10 years ikhona ilokhu nje iphushile yabona ukuthi izinga liphezulu kanjani namhlanje ngibona nonkomo last year ngikubonanga last year
mfowethu mina ngihlezi ngikhona ngisiphithiphithi nginsizwa ngeke uyiqonde ukuthi ngakuphi ngangibona sengingale ngemumva
kodwa ke engingakusho ukuthi ngicela si support iMashelela TV ngisazoza nami ngizokwenza iinterview yami mayelana nomsebenzi wami nje wonke mhlambe khona la ngizokufeaturisha khona ukhulume ngidlale
awusika madoda ngingajabula ngendlela esimangaliso sibonge kakhulu uMusa umfaka skhosana sinayo ke kwimpucuzeko kumaskandi gubha ke u10 years sithi phambili ngempucuzeko phambili.